by'ukuri byose mbizi naba nkubeshe
ese na uburi bitotsi
simbizi
so yatashe ibyo angomba arabimpa byose
Atwaye igikombe uramugomba iki wowe
Ikintu cyose ari bunsaye kuri uyu munsi ndagikora
Eh we carrefour